ike nwanne m. Ihe ahụ ị na-eche n'ọtọ akpụ nwanne. Ihe ahụ ị na-eche n'ọkara arụ ume. Ihe ahụ ị na-eche n'okwe ya omume nwanne m. Asị m,
ọ dị mfe,
ọ dị mfe,
ọ dị mfe,
ọ dị mfe, ọ dị mfe.
Chimlewo,
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 Chimlewo, Oh,
sobuem ese nada molu agribachi otwe kachine ke murao agribachi chene mi fekora choko malo binya chokwari sawo mu chokwa koze wone chokwa koze wanyi ebele zenu no ifana kwa ebundi kosa oh chimo 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 chimo
Chukwu
ọbụsọmụka ịhụrụ n'anya, ọbụsọmụka ị na-eleta. Ebe ndị ọzọ gara atọ ka m gara wee laa ihu n'iru ọma kpọwa m. Ị zara m ekpere karịa otu ntụbara anya, karịa otu nlewere anya. Nna abụzi m onye niile chere m n'elu ụwa. Papa bụ m onye niile lụrụ m n'elu ụwa. Ihe ọmị na-emewo, ọrụ ọmị na-arụwo, ngọzi gị dị o Chioma. Asị m ihe ọmị na-emewo, ọrụ ọmị na-arụwo, onye na-emere m ihe o. Ụfọdụ na-akpọ gị oke mmiri na-egbu ogbe, ụfọdụ na-akpọ gị onori ihe nori ihe nori enyi. Ma mmụọ na-akpọ gị agbala bụ Jizọs. Papa ị karịrị, eze m ị karịrị, nna m ị karịrị, ihe anyị na-etu gị o. Papa ị karịrị, eze m ị karịrị, nna m ị karịrị, ihe anyị na-akpọ gị o. Agbala bụ Jizọs, onye ọma ije m ọnụ, Chukwu na-eme ihe kọrọ ahụ. Agidi Nwachukwu, onye ọma bụ n'obi, Chukwu na-eme ihe kọrọ ahụ.
Iburibu Jizọs,
o Jehova, onye ọma na-aza ekpere, Chukwu na-eme ihe kọrọ ahụ.
Iburibu Jizọs,
odogwu m jeje ya, nwoke obi ọma, onye na-emere m ihe nyọrọ ya.
Iburibu Jizọs,
ihe ọmị na-emewo, ngọzi na-enye o. si Chukwu mekwara n'omebere.
Awawe,
awawe,
Chukwemelanu, awawe, Chukwu zakwara.
Chukwemelanu mama.
Awawe,
awawe,
Chukwemelanu, awawe, Chukwu zakwara.
Awa, awa, awa,
awawe,
awawe,
Chukwemelanu,
awawe, Chukwu zakwara n'omebere.
Oh,
oh, oh. ọchịnye connection ị ma na ọbụkwanụ
na mkpọmkpọ
ọchọzi fevọ gị ma na ọbụkwanụ
na mkpọmkpọ
ewo
chukwu ọma na-emekwa ihe na mkpọmkpọ
aye iye 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 egwuo 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 gosikwa n'ọrụ aka gị o eze ịdị ma mma ịdị ma mma ịdị
I'm not afraid to die. Chelsea. The Blues.
Forever.
Hey, Chelsea don't carry Champions League. At last, our dream come true.
Papa come, brother come, sister come.
Make a tell you not to leave. Waiting up below. One Wednesday, I saw some people gather. They talk say Chelsea they play. They say now Chelsea Barcelona. Some say Chelsea don't go. You know day, I hear some people shout. I say now waiting they happen. Then talk say Chelsea don't score. Now drop us, call the winning goal. I've been a liar. Now throw what I did throw. Then they watch at me, they go. Whoa, whoa, whoa. Now in the rain, whoa. European champions, whoa. Just Chelsea for life.
Oh, my, yeah, yeah, oh, my, yeah, ah.
Brother, sister, mama and papa, make una come sit down for una chair. Watch this obonge music where they call up Barako.
Barako,
Oparaku, see mega stars for ground. See as their waist is shaking. See their legs as they catch fire. This music will keep you for cheer from the beginning to the end. Oh, mega stars, mega stars. Now the best cultural troupe east of the Niger. Oh, best way to let them. Make a name, let them. Come watch them. You no go regret why you buy them. Oh, grab your copy today.
My boys are very, very good at talk.
Last B, number one. Sharon. Chidema.
You see, what we're doing is not easy, honestly.
Yeah.
I just think you guys have appreciated what we did.
Yeah.
And this to tell you that we have more things coming from you.
Yeah.
From this table of ELB
concept.
This is the husband. This is the husband to the artist. Yeah.